Siyanamukela babukela emakhaya kwaze kwayintokozo namhlanje kuseni ukuthi siphinde sihlangane sidumise uNkulunkulu. Uma ukuthi uyaqala ukusibukela namhlanje ngiyakwamukela kakhulu ngokukhethekileyo. Ngiyafisa futhi ukusigqugquzela abazalwane bonke emakhaya ukuthi silike, sikhomente, sishare kuwo wonke ama-platform esibukela kuwona le nkonzo le. Ngizocela nje kwamanje sithathe umzuzu ke siphakame ekhaya sibe comfortable, siphakamise uNkulunkulu wethu siye esikhathini sendumiso. UNkulunkulu anibusise, sisadumisa. Sivukeleke emakhaya bazalwane siyabonga siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngesikhathi sendumiso sibe naso. Engindlela esomdumisa ngawo uNkulunkulu manje sizoya emkonzweni yomnikelo. Lokhu siyakwenza ke as part of indumiso yethu yakuNkulunkulu. Siyasonke ukuthi bazalwane uNkulunkulu uyahlala ke endumisweni yabantwana bakhe. Enye indlela le esimdumisa ngayo uNkulunkulu, ama banking details azovela lapha eskrinini, sikwazi ukuthi sinikele sidumise uNkulunkulu. Bazalwane ke namhlanje siyaqhubeka ngochungechunge lwethu. Lapho khona sibheke intshumayelo uJesu azishumayela entabeni, intshumayelo zasentabeni. Namhlanje ngizofisa nje ukwamukela isikhulumi sethu noma ubaba ozosikhonza ngezwi, ubaba uMagoso. Ngizobese ngifisa ukuthi nje ngikhuleke kafishane umasaka lesikhathi lesezwi. Kodwa emakhaya lapho ngabe uhlala phansi, phuza itiye, ulibulalela inkonzo, ngizobese ngiyakhuleka kafushane bese siyezwini lenkosi. Baba wethu ongcwele, siyabonga namhlanje ukuthi umuhle. Siyabonga namhlanje Nkosi ukuthi ufuna ukukhulumisana nathi. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi namhlanje wenzile ama-appointment uNkulunkulu ongcwele akhona ufuna ukukhuluma nathi, ukhuluma phezu kwezimo zethu. Kwelihle igama lethu Jesu, uNkosi uJesu, baba qhubeka namanje ukukhulume nathi ngezwi lakhe eliphilayo elinamandla. Izibuye iNkosi yethu Jesu, amen.
Sanibonani bazalwane, ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni kuyisonto futhi ke kuwusuku lokugcina ngci enyangeni ka-October ku-2021. Namhlanje bathandekayo sizobuka izwi leNkosi, sifuna nje sikhuluma noma ngithi nje siqhubeka nochungechunge lwethu lwentshumayelo yasentabeni. Namhlanje ke sizobuka kuMateyu isahluko sesihlanu ukusukela laphana ke kuverse 17 size sofika kuverse 20. Lapho kufundeka khona kanje yamazwi lawa akhulunywa uJesu. Uthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula kamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho ke uweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abantu, kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Bathandekayo, sizobuka la okokuqala kunombuzo okufanele sizibuze wona ukuthi yini uJesu ayekade eyikholwa ngeBhayibheli na? Yini uJesu ayeyikholwa ngokwembhalo na? Okokuqala, uJesu wayikholwa ukuthi imbhalo yonke ikhomba kuye. Ngiyakholelwa ukuthini nathi kufanele ukuthi sibe kuleso simo sokukholwa ukuthi imbhalo yonke eseBhayibhelini yayikade, ayikuthi yayikade khomba, ikhomba kuJesu. Ngoba namanje masifunda iBhayibheli funa ukuthi silifunde sicabange ukuthi lokho elikukhulumayo lisiholela kuJesu noma ingayiphi indlela. So esizokubuka ke ukuthi kufanele sizibuze kona kuqala ukuthi uma uJesu imbhalo ayeyithatha ngalendlela ayeyithatha ngayo, akufanele yini nathi siyithathe kanjalo imbhalo? Ngamanye amazwi, siyithathe ngokuthi uJesu ufuna ukuthi imbhalo siyibuke ngendlela ayikade eyibuka ngayo yena uqobo na? Ngiyazi ukuthi kulesikhathi esiphila kuso abantu abaningi noma benawo amaBhayibheli kodwa kabawafunda amaBhayibheli. Lokho ke kuthatha kwenze inkinga enkulu, ngoba umuntu dukiseka eliphethe iBhayibheli ngezakhe izandla enalo kubo noma ekhaya kwakhe. Kanti akufanele kube njalo, ngoba iBhayibheli liyimephu okufanele ukuthi sihambe ngayo thina esithi siyakholwa, sikholwa iNkosi uJesu. Uma uJesu ayikholwa iBhayibheli, ekholelwa kuko konke elikushoyo nathi impela kufanele ukuthi kube njalo. UPaul mayibhalela uTimotheo ngemibhalo laphana kuTimotheo wesibili esahlukweni sesithathu kuverse 16. Uthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokusola nokuyala ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Lokho kufanele ukuthi kusibeke kusibuyise lapha ekuthini kusho ukuthi imibhalo ngempela kubalulekile ukuthi mina nawe siyifunde sizwe ngayo imibhalo ukuze singadukiseki singahambi ngemiqondo yethu singahambi ngokuthi amasonto wethu athini kodwa sihambe ngokuthi yona imibhalo uqobo ithini. Ngenye ilanga kwafika abafarisi empeleni abasaduzi bafika kuJesu lithi iBhayibheli kwafika kuye abasaduzi abathi akukho ukuvuka ekufeni. Bathi kuye, mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma ngabe umuntu eshona kufanele kusuke umfowabo athathe umkakhe ukuze azalele umfowabo abantwana. Kithi ke kwakukhona abayisikhombisa izilamani, wathatha wokuqala wadlula emhlabeni engenabo abantwana kasuka umfowabo wathatha umkakhe kwanjalo nomphela kwazi kwafika kugcina ekugcineni washona nomfelokazi. Ekuvukeni-ke kuyoba okabani na? Uthi-ke uJesu kubona idukile ningayazi imibhalo nabaprofethi. Ngifuna ukuvezela leyo nto yokuthi ukungayazi imibhalo kuyingozi kakhulu ngoba kuyadukisa and angikholelwe ukuthini ukhona umuntu okuthandayo ukuduka. Uma uhamba nje ngike ngaba umshayeli mina angikufuni ukuduka, ngifuna ukuthi uma ngabe ngihamba ngihambe ngazi ukuthi ngiyaphi, ngibuze yonke into ngingakasuka lapho ngizosuka khona. Kufuna ngazi ukuthi i-off-ramp yami kuphi, ngithatha uma ngiqeda lo off-ramp ngijikela ngalaphi ngoba ngingaba nayo i-address ilungile balulekile kodwa kufanele ngazi ukuthi ufika kanjani kuyo lo address. So ke balulekile kakhulu imibhalo mangabe sizolandela uJesu, uma sizophila njengoJesu kuzofanele ukuthi imibhalo siyibhekisise ukuthi siyithatha ngendlela uJesu ayekade eyithatha ngayo. Uma ngabe ubhekisisa futhi encwadini yezenzo sikaningi abafundi babekade besebenzisa lona iBhayibheli. Ngiyazi kwenye indawo kuthiwa abafundi ngicathi kwabaseBerea lithi iBhayibheli babenengqondo enhle ngoba bona babehlala phansi bacubungule baphenyisise ukuthi lezi zinto azikhulumayo uPawulu ziyizo yini na, njengoba uPawulu wayekade eshumayela esebenzisa imibhalo. So kubalulekile kakhulu ukuthi nathi imibhalo siyithathe ngaleyo ndlela enjalo. Kwenye indawo kwabaseKorinte uPawulu uthi konke okwalotshwa ngaphambili kwakulotshelwe thina ukuze kuthi ngenduduzo yemibhalo sibe nethemba. So ukuzihlukanisa nemibhalo kuyefana nokuzihlukanisa nokuphila, kukuzihlukanisa nokwazi, and ukungabi nalo ulwazi kuyabulala. So kubalulekile kakhulu ukuthi sibe ngabantu abaqaphele ukuthi singaduki, singezwe abantu bethi lithi iBhayibheli. Kaningi abantu bazibacunuke uma ngabe ethi umuntu lithi iBhayibheli, ngithi ngicela ukuwubona lo mbhalo ngoba ngifuna ngempela ukuwubona. Ngisuke ngingancokoli naye kodwa ngisuke ngifuna ukuwubona ukuthi ngempela liyakusho yini lokho akushoyo umuntu iBhayibheli. Kaningi bathi hayi angisazi ukuthi lishophi, kodwa kahle kahle kubalulekile ulifunda kangakanani iBhayibheli. Enye into ebalulekile ngokufunda iBhayibheli nansi, aligcini ngokukukhombisa indlela la uya khona, kodwa enye into eyenzayo iBhayibheli lakha ukukholwa kuwe ngaphakathi. Umbhali ukwincwadi yamaHebheru incwadi yamaRoma uthi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa ngezwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke kunesidingo esikhulu sokuthi mina nawe silifunde iBhayibheli ngoba uma silifunde iBhayibheli kuzokwakheka ukukholwa ngoba yilapho sizwezwa khona ukuthi uNkulunkulu uthini. Masimuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini bese kukhandeke ukukholwa phakathi kwethu, sibe nokukholwa loko okubhekwe uNkulunkulu kithi ukuthi sibe nako. Ngakho kubalulekile kudingekile kakhulu ukuthi imibhalo siyithathe ngendlela uJesu ayekade eyithatha ngayo. Uzokhumbula ukuthi nangesikhathi uJesu ezolingwa uSathane wayethi aqhamuka uSathane athi yenza ukuthi ngokuba kulotshiwe ukuthi, athi uJesu kulotshiwe futhi nokuthi, athi aqhamuka ngokunye athi uJesu kulotshiwe ukuthi, njalo ekugcineni wagcina ehlulekile uSathane. Ukuba wayengalazi iBhayibheli uJesu ngesaba ukuthi wayingadukiseka wakungenzeka adansele isiginci sika Satan kube kungafanele so baningi abantu abathi bekholwa kodwa futhi bafuna ukuzwa ngezinye izinto beswe ngabantu esikhundleni sokuzwa ukuthi iBhayibheli lona uqobo lalo lithini elinyeke lamaphuzu wami ngilibhalile lapha elokuthi ke uJesu wayigcwalisa konke zonke imfuno noma mangathi wakugcwalisa konke okwakudingekile noma wakufeza konke okwakudingekile ngokomthetho sizokhumbula ukuthi emthethweni kwakade kulotshwe izinto eziningi ungakwenzi lokhu ungakwenzi lokhu ungakwenzi lokhu kwa uJesu kuphela okwaziyo ukuthi aphile ngaphezulu kwamthetho noma kwenzekani kwenzekani akukho umuntu engakwazi ukukhomba umunwe athi wenze ukuthi wehlulekile ukugcina umthetho lapha yana ngenxa yokuthi uNkulunkulu umthetho wawubeka ukuthi ube standard noma ube yizinga lempilo okufanele ukuthi siyiphile wafika kuJesu wazokwenza konke lokho wazokugcina umthetho unjengokubunjalo bese ke siyazi ukuthi umthetho ufana nesibuko isibuko asikususa ukungcola kumuntu kodwa kuphela siyamtshela ukuthi ungcolile ungcele kuphi nakuphi emva kwaloko ke bese uthi umthetho lalelake ufanele ukuthi wena ubulawe ngokuba weqe umthetho wonile lapha nalaphana asikususa ukungcola isibuko nomthetho awukuthetheleli izono futhi awususi isono sakho kuphela uyakutshela nje ukuthi wena wonile la manje ke uJesu ke wawufeza yena umthetho bese maqede kwathi la thina abantu sehluleka khona wathi uJesu hayi ngizofa endaweni yabo abantu ngenzela ukuthi bathole ukuthethelelwa bathole ukubuyisana noNkulunkulu ingakho phela masifunda la kwabase Corinthians besibili sahlukweni sesihlanu uverse 21 uthi ongasazanga isono uNkulunkulu wamenza isono ngenxa yethu ukuze sikwazi ukubuyisana naye wawufeza umthetho unjengokubunjalo konke lokhu mina nawe okwakuzosahlula uJesu wakwenza okufanele sikwenze ethi nokuthi sikholwe nguye sithi Nkosi sinikele impilo yethu kuwe yena usikhokhile sonke isikweletu esasikade sisalele empeleni enye izinto azisho uJesu umhlazane bethelwa wathi kufeziwe leligama lelithi kufeziwe mawulifunda laphana abachabaze isiGreek bathi lisho ukuthi isikweletu sonke sikhokhiwe akusekho lutho olisele okufanele ukuthi ngikwenze mina ukwemukela okwakhe ukulunga ngoba mina anginako ukulunga ngoba lokhu kwemvelo noma ungacabanga ukuthi unako uNkulunkulu okwakwemukele empeleni uthi ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezingcolile phambi kwakhe ingakho kubalulekile kakhulu ukuthi abantu basondele kuJesu okuyena owakwenza konke futhi wakwenza ngendlela okunye okufanele elinye iphuzu engilibhalile lapha elokuthi ke uJesu wafeza zonke iziprofeto ezaziqondene naye nalapho kwakufanele ukuthi afe khona wakufeza akukho nokukodwa akushiya konke okwakade kukhulunywa koIsaiah koJeremiah kobani kobani nasemthethweni kaMose kukhulunywa ngephasika nani nani ukuchithwa kwamagazi konke lokhu uJesu wakufeza futhi engikuthandayo ukuthi wayengaphoqiwe umuntu wakwenza ngemvume ezivumela yena ngenxa yokuthi isithanda kangaka impela sifanele ukumbonga uNkulunkulu sikholwe nguye sikholwe ngumsebenzi opheleleyo uJesu asenzela wona esiphambanweni akashiyanga lutho wakufeza konke kwakufanele ukuthi kungabe uyakufeza kwesikhathi ngike ngibuke lento ukuthi hey kwakufanele ukuthi uJesu athi ngesikhathi eseza bethelwa ngempela athi mangabe khuleka athi Nkosi susa lesi sitsha uma kungenzeka kodwa kungenziwe yami intando kwenziwe eyakho ngiyayibuka ukuthi yabona ukwazi ukuthi uzobulawa kabuhlungu kangakanani uma ufunda kuIsaiah 53 uyabona ukuthi kunjani kuIsaiah 53 uyezwa ukuthi ubuso bakhe babonakele esingesini lithi wayedisfigured uyabona ukuthi wayilinyazwe ngalendlela ukuthi uma kungahlangana naye eshayo wawungeke ubone ukuthi uye kodwa ekwazi ukuthi kuzokwenzeka lokho kodwa ngenxa yokuthi esithanda wathi impela ngizoyifeza lenkonzo ngoba iyona engayizela emhlabeni ngeza ngazi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho angikholwa ukuthi ukhona umuntu onokuyenza lonto ngaphandle maku ukuthi ngempela lo muntu lowo uqhutshwa uthando lokuthanda uNkulunkulu nanamandla awanikwe nguye uNkulunkulu ngenxa yokuthi emthanda okunye engikubhalile lapha ukuthi uJesu wakufeza lokho kubiza kuthiwa ipattern yabona isifanekiso ngoba abantu abaningi esingakhuluma ngabo eBhayibhelini ababekade benza ukulunga singakhuluma ngoNoah singakhuluma ngoAbraham singakhuluma ngoJoseph konke lokho kodwa babekade behamba ibanga elithile baphela endleleni kuvela ukuthi phela abantu laba baphila emhlabeni owileyo uJesu wadlula konke lokho kwakhe ukulunga kwakungenawo question mark okwakhe kwakade kuphelele ngempela ngenxa yokuthi lithi iBhayibheli akasazange sono lithi walinga wangezindlela zonke wafunyanwa engenasono so uzothola ukuthi wakufeza konke lokho uJesu wakufeza konke lokho uJesu enzela mina nawe ukuthi singazithuki sinenkinga yokuthi sisondela kanjani kuNkulunkulu yonke imbhalo iphefumulele uNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuyala ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle ngizokukhuthaza sihlobo sami ngizokukhuthaza sihlobo sami ngasekhaya ukuthi lifunde nje iBhayibheli ukwenze elukushoyo njengokuba lisho iBhayibheli ulikholwe okunye esinokubheka lapha ukuthi uJesu wayekade ekholelwa ekuthini imbhalo iphelele ngamanye amazwi iperfect akudingi ukuthi kube khona ukwengezwa okuthile akudingi ukuthi kube khona okuthile okuzosuswa ukuqaphela incwadi yesambulo ukuthi kuthiwa owengezelayo kulesi siprofeto uNkulunkulu yokwengeza inhlupho kuye osusa okuthile kulesi siprofeto uNkulunkulu yosusa igama lakhe incwadi yokuphila yewondlo Loko kuyakhumbisa ukuthi imbhalo injalo iphelele okufanele ukuthi thina sibenze ukusondela kuNkulunkulu sithi Nkosi siyayikhola imbhalo siyayikhola imbhalo sipha amandla ukuyifunda ngoba inselelo ebakhona yokuthi inyama iyenqaba ukufunda iBhayibheli kodwa ake uyithathe kanje kukangakhi ungadli ngokwenyama ukubuza ubuhlungu obenzekayo ukuthi ulambele ngenxa yokuthi awudlanga nakwezikamoya kufanele ukuthi kube njalo ufanele ukuthi ungakhululeki ngenxa yokuthi wazi ngenxa yokuthi ungadlanga ukudla kukamoya ufanele ukuthi uhlale njalo ufune ukuthi angidle uyabona njena lapha ekhaya thina mangabe sesinaloko esikubiza family devotion njalo masizolala siqale sifunde iBhayibheli bese siyakhuleka akusho lutho ukuthi siyaqonda kongene sikufundayo kodwa siyakhuleka siyalifunda sikhuleke eminye ezinye izahluko zibanzima ngoba zinamagama amagama abantu amaningi njenga kwizichronike kanjalo kanjalo kodwa ukho umbhalo esifuna kuweqa kwenye indawo empeleni uJesu wathi umbhalo ungeqiwe Loko kuyangitshela ukuthi imibhalo yonke ibalulekile kumele ukuthi sifunde injengokuba injalo ngakho asishiyi lutho eceleni siyafunda sifunde uqaphele uma ufunda incwadi yabehluleli iBhayibheli kaningi liveza izinto ezithile ngaleyo nkosi ngaso sikhathi kwakungekho nkosi kwaIsrayeli umuntu wayenza lokho akubona kukuhle emehlweni wakhe wayengekho obheka ukuthi uthini umthetho kaMoseke wayengekho obheka ukuthi ithini imibhalo cha umuntu ubheka ukuthi lokhu kuhle emehlweni yami ngakho ngizokwenza empeleni esahlukweni sesibili ngiyona incwadi yabehluleli kukhona into eshoyo and lento inokungethusa njalo ithi sabuthelwa kuyise lesisukulwane savuke esinye isukulwane esasingamazi uJehova phezu kokuba uJoshua ayikade balulekile kangaka ukuthi lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho hlala ukhuluma ngayo lapho uhamba endleleni noma uhlezi noma ulele hlala ukhuluma ngayo hlala uzindla ngayo lencwadi ngenxa ukuthi uJoshua wayefuna uqinisekise ukuthi imbhalo bayibeka phambili inokubaluleka okukhulu kodwa ke noko kwavela esinye isukulwane esasingamazi uJehova uyazi ukuthi uma uqhubeka laphayana kuvela ukuthi baqala ukukhonza obhali bakhonza abanye onkulunkulu kuvuka esinye isukulwane esingenandaba nokuthi imbhalo yithini esinendaba nokuthi sona sifunani ingako kwakade kwavela isikhathi la abantu kuthiwa kwakungekho inkosi kwaIsrayeli umuntu wayenza lokho akubona kuhle kwawakha amehlo ukuqhubeka ke uJesu futhi imbhalo wayikholelwa kuyo ekuthini akagcini njengokuyikholwa futhi akagcini nokuthi imbhalo ifundwe kodwa wayifuna ukuthi imbhalo ayiphile aphile njengokuba imbhalo isho nathi futhi njengabalandeli baJesu sifanele ukuphila leyo mpilo yokuthi konke ekushoyo imbhalo sizokufunda sikwenze noma singathanda ukwenza sikwenze ngenxa ukuthi iBhayibheli liyasho kanjalo kubalulekile kakhulu ukuthi sifunde bese siyayenza imbhalo okunyeke okufanele ukuthi sikubheke lapha yilokho ngiyaqonda ukuthi akuyona into elula ukwenza njengokuba imbhalo isho kodwa uNkulunkulu akashiyanga dengwane ngizofunda umbhalo wokugcina usencwadini kaEzekiel Ezekiel 36 ukusukela kuverse 25 amazwi lawa akhulunywa uJehova uqobo lakhe ngumprofeti uEzekiel uthi ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo nihlambuluke nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu ngiyakunika inhliziyo entsha ngifake phakathi kwenu umoya omusha ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu nginike inhliziyo yenyama ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami niyakugcina izahlulelo zami nizenze nansi indaba kunesithembiso esikhulu la uNkulunkulu asishoyo ukuthi kahle kahle lokhu mina ngisaba ukuthi ngizehluleke ukwenza uzonginika amandla okwenza akazugcina ukunginika uzongifaka umoya akazugcina ngaloko yena uzokwenza ukuthi ngiyenze intando yakhe okubalekile ukuthi ngizinikele ngithi inkosi ngiyayifuna intando yakho mhlambe lapho ngasekhaya uyafisa ukuthi uNkulunkulu akusize ukwazi ukuhamba ezinyathelweni zikaJesu ngizokhuleka kunya nawe asikhulekeni Baba uNkulunkulu wa uNkulunkulu Baba Nkosi yamakhosi nombuso babose ngisondeza bonke uNkulunkulu abazalwane kunye nami uQobo Nkosi yamakhosi sifake umoya wakho uNkulunkulu phakathi kwethu usinikele amandla Nkosi ufakele inhliziyo kithi yokuyifuna nokuyenza intando yakho wenze Nkosi ukuthi siyenze intando yakho babolungileyo makukhona futhi okona othi yena kazani neNkosi ngiyacela ukuthi uthinte inhliziyo yakhe baba uNkulunkulu umthinte ukuthi amukele uJesu baba umkhulu uNkulunkulu uthathe indawo yakho ngokuphelele nga uJesu Kristu ngosethu amen
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi athe wasipha lona namhlanje ekseni siyabonga kubaba uMagoso uma kukuthi lapha ekhaya uthathe isinqumo sokwamukela uJesu ungalenzi iphutha xhumana nebandla liseduzane lapho khona uzokwazi ukuba khona nabantu abazoma nawe endleleni bahambe nawe ngolesibili njalo njengebandla siyakhuleka khona kuYouTube ngo6 ntambama siyamema wonke umzalwane ukuthi abe kanye nathi asijoyine sikhuleke sikhuleke kuNkulunkulu Sesifike emaphethelweni ethu enkonzo yanamhlanje ngithi nje sibe nesonto elihle uNkulunkulu asibusise sesoya endabeni zebandla
Hello, church. So in just over a month, we have got our Starlight Spectacular. Now, if you have been to any Starlight Nativity production in the past, you will know that it is always super exciting and a whole lot of fun for the whole family. Now, this year is looking quite different. Reason being is this. We are launching our very own original One Life Church Kids Christmas album. And so our Starlight Spectacular this year is actually launching our Christmas album for kids. So you can expect a production filled with new songs and dances and actions and multimedia and crazy games. And it's going to be super interactive. And so can I encourage you to hop online and book your seat now. The dates for our production are the 9th and 10th of December. Invite everyone you know because it's going to be wild. Now, here at church, we are currently going through our series called Mountain Messages. And today we are on part 4, looking at the topic of the Bible. Now, here at One Life Church, we believe strongly in the Bible and reading the Bible. Now, many of you out there might actually currently be going through the reading plan, the daily devotional with Grant Crawford, as he takes you through the entire Bible in 20 months. Now, if you're not following and would like to, you can really easily hop onto the website, find the devotional link, click on that to sign up, and every single morning you'll be sent the daily devotional. And like I say, you can join at any time. But now today specifically, what you can do is you can collect your own Bible reading plan at your involvement desk, which will take you through the Bible in 20 months. So the entire Bible in 20 months. So make sure you grab that before you leave church today. That's all from me, Tash. Have a great rest of your Sunday.